Lina Makeup, pata makeup kali. Hii ni Planet TV, pata matangazo toka kona nne za dunia. Pata movie kali kali toka Tanzania, Congo, Burundi, Rwanda, Ethiopia na Kenya. Hii ni Planet TV, usisahau kusubscribe.